Okay.
Bianulo na nyo, na bianulo na dio. Onwe imbe ike mmadu gakari ke chukwu e. Onwe imbe ike mmadu gakari ke chukwu. Na bianulo osebuluwa bianulo na nyo. Na bianulo anya leluwa bianulo na nyo. Umimo nile anyi nile nebere gakwa chimo. Ndi Nigeria youth anita nebesere gakwa chimo. Daddy bianulo. Bianu jida nyaka ezigbo chimo nna bianuru oseburu wa bianuru na nyo. In this season of Christmas, let's appreciate one another. Let's check on one another. Check all your contacts, encourage them, show them love, show them that you love them. May God bless us.